kira kira kiri johari matakwa ya ake. Waufungua mkono wako, mkono wako. Waufungua mkono wako, na wewe wakishibisha. Kira kira kiri johari matakwa ya ake.
Shut up.